Ayibalekanga imoto eqhubayo ndisikhalelanga iimpahlo zinxibayo nobubethi luxury culture okanye ushayi bilabo bubiziwe yiAfrika and we singing the same song. Akukho mali asinamali asifuni mali sifuna ubumnandi. Akukho bumnandi asinamnandi asifuni bumnandi sifuna uthando. Ubiziwe Africa, oh, the same song we all sing. Akukho mali asinamali asifuni mali sifuna ubumnandi. Akukho bumnandi asinamnandi asifuni bumnandi sifuna uthando.
So where to?